Lalela ka-PS News la ozothola khona zonke izindaba ezenzakalayo emhlabeni. Kanti ungakhohlwa ukushaya subscribe ukuze ungaphuthela izo zonke izindaba ezenzakalayo. Ngiphinde nginamukele kwezanamuhla lwenhleli naye uPromi Shamase kuRombo Khoza Road Phase 5 eTrenants Park kutholakala ingane ehushuliwe. Kusho ukuthi-ke le ngane-ke ibikhishe-ke kungakafiki isikhathi-ke ngowesifazane ongakaziwe. Obehambe ezicishela izinsimbi efuna ukuyozidayisa scrap yard ubone ingane ehushuliwe yentombazane ifakwe kuplastiki ilahliwe esihlahleni. Inqanyuliwe inkaba seyinephunga elibi ngoba umzimba wayo ubusubonakele. Obecosha izinsimbi ubesebikela umphakathi kwabizwa ke amaphoyisa. Mlaleli, ngicela ukuzwa kweke ukuthi izindaba ezikanjena udabule kanje lungenziwa kanjani ke kubengenza kanjani emphakathini ukuthi into kanje ingaphinde iyenzeke. Yini ke abengayenza kumantombazana amancane noma ke indlela abangakhuluma nawo ukuze ke isimo esikanje singenzeki ngoba hayi sekulahleka umphefumulo womuntu phela kingane bakithi engenacala isishone nje kanjalo ilahliwe lapha. Ungasabi kubeka uvo lwakho la kwi-comment section. Zingako ezanamuhla, siphinde sihlangane ngokuzayo.